ndivele ye-business plan how to write a business plan hey bakethi ngoba abanye abantu bakethi awenza ama-business plan ayiyafana asithathe into zethu kunje kube nje esizinto ey'ningi ezahlukahlukene utho ukuthi mhlawumbe-ke kunezinye zezinto amaphutha esiwenzayo masibhala ama-business plan uthi namhlanje
business plan ngathi i-business plan ukuthi thina siyibheke njengokuthi iyindlela yokuthola imali okuyinto that is secondary. I-business plan, primary objective of business plan, ukuthi wena uzibhekele uhlelo lwakho lokuthi uma sengiqala noma ngifuna ukuqala ibhizinisi nje yini engifuna ukuyenza. Okusho ukuthi i-business plan kufuneka ube nayo noma ungazi uhambe uyoboleka imali, ngoba lapho usuke ufuna ukubona ukuthi le bhizinisi engifuna ukulakha yiziphi izinto ezibalulekile ezikulona sizokhuluma ngazo khona manje, nanokuthi uma sezenzakile lezo zinto yini ezokwenzeka. Ngoba into ebalulekile njengoba ngihlale ngisho ukuthi into ebalulekile ngebhizinisi kuletha i-solution kubantu, le solution abantu-ke i-market ezoyithenga yilapho nje. So into eqala-ke ukuthi enye into futhi ebalulekile ukuthi kufuneka ube nothando lwale nto ofuna ukuyenza. Kulukhulu kabi ukuthi njengoba uyubona nje angithi uyazi ama-Muslim awangeni etshwaleni awasebenzisani notshwala. Ngekuyibona nje i-bottle store ye-Muslim. Kodwa ngisho ukuthi-ke umulokhu umabe ufuna ukuvula i-bottle store funeke ube umuntu othanda utshwala, kodwa kufuneka ube umuntu oneciko lokwazi ukukhuluma ngotshwala ukuthi bumi kanjani nama-advantages abo. Kanjalo nabenza imbali nabaqala imisakazo nakhona kunjalo kufuneka kube nothando lale nto oyenzayo. Okwesibili-ke busubheka imakethe ukuthi emakethe khona kunjani, banjani abazophikisana nawe, banjani sikhona nethuba lokuthi ungangena la. I-pricing yakhona abantu babiza malini, ngoba phela awukwazi ukuthi umuntu uyabheka ukuthi le nto ofuna ukuyakha izokubiza u-R20 ukuyakha, kodwa khona umuntu e-next door oyidayisa ngo-R18 lento kusho ukuthi lapho uzosebenza uzolahlekelwa imali umuntu uyayifaka leyo nto emakethe. Uma sisekhona nje kule nto emakethe ukuthi umusuuyibonile-ke imakethe ukuthi njani, bese udivelopha lento ekuthiwa i-marketing and sales strategy, ukuthi lapho ubheka ukuthi labantu ofuna ukubathenge kuwena bazokwazi kanjani ngale product or isevisi oyidayisayo, yini ezokwenza ukuthi bakwazi ukuthi bayazi. Bese-ke musuyibhekile yonke le nto usuqala-ke manje usubheka nokuthi abantu abanjani ozobadinga ukuthi usebenze labo, uqale-ke ukhulume nabo labo bantu ukuthi hheyi we bantu nansi into engicabanga ukuyenza la singasebenza, ubone nabo they share your vision, babona ngasolinye nawe kule nto labo oyicabangayo. Bese-ke niyenza-ke leyo product enenzayo or noma nidizayine leyo product manifuna ukwakha ama-cellphone yawadizayina, manifuna ukwakha noma yini noma amapeni niyadizayina lawo amapeni, bese niwabheka ukuthi yini ekhona yini e-unique kuwona ezokwenza ukuthi abantu bawabone bawathande. Only then bese kuba imali oqala-ke usenza le nto ekuthiwa i-financial projections, yabona ukuthi imali ingenephi. Ifike egcineni uqale wadevelopha i-solution sonke lesikhathi, imali uzofika ekuthenge manje heyi ma ukuyenza-ke yonke le nto kuzobiza malini, imasiyenzile le mali kuzoba malini ukuqala ibhizinisi, uma bekuthiwa mhlawumbe kufune kwakhiwe ibhilidi or kwenziweni, yiziphi iy'ndleko ezofuneka kungakangeni nesenti, yiziphi iy'ndleko, i-capital investment. Bese kuthiwa-ke i-working capital-ke manje ukuthi-ke manje uma sekuqala-ke usuyenza le nto usuyakha le nto i-stock uzobe usithathaphi, uma kuyi-manufacturing usunayo imishini kodwa kufuneka kungena i-raw material la leyo ozoyiphendule ibe ile product efunwa abantu. Zonke le zinto kufuneka ukuthi uzifake-ke kule kuthiwa i-financial model yakho ukuze-ke kuphumeke ukuthi hhayi uma sengenzile-ke yonke le nto ngizoyenza yini i-profit. Uma bekuvela ukuthi mhlawumbe eyi azi i-profit ayiveli, yini-ke engingayehlisa kuma-cost ami ukuze kuvele i-profit, or ngingakwazi ukuthi ngiyuse iprice yami ukuze ikwazi ukucover ama cost. Leyo nto uma kuzonyusa ama price lapho kuwe ngokuthi ke icompetition yona ikuphi. Ngoba phela uma une competition uma ngingakwazi ukuthi ngikhaze uma icompetitor yakho idayisa into ngo 18 rand wena ubuya kha ngo 20 rand kusho ukuthi wena uzofuna ukudayisa ngo 24 rand leyo nto. Kufuna wazi ukuthi yini ezokwenza ukuthi abantu baze bafune le yakho ebizayo. Ukwenza nje example wena amapholo hayi uyabona ukuthi kukhona la emafonini khona o Samsung o S24 lalawa phansi trying lawa shipile
lapho yes yonke
lezi ngithi i price differentiation wena umfuna S24 usho ukuthi lapho uthi no nginabo abantu mina abazothenga iphone ngo 30000 rand kanti kube khona laba bafuna ukuthenga iphone ngo 2000 rand yilapho nje lakuhlukana khona bese ubhala yonke ke lento yakho usuyibhala phansi ke manje isiba yisamari kodwa into ebalulekile ukuthi number 1 i-research lesiqale ngayo ibaluleke kakhulu ye-demand number 2 i-strategy direction of business i-strategy njengoba sikhuluma ukuthi ufuna ube ne-strategy ukuthi uzofika kanjani kubantu number 3 ufuna ukubheka ke ama-risk ke manje ukuthi ama-risk akhona kule business imaphi iwona amaphi ama-risk akhona akunjene mapholoba ukusummarize yilezo zinto ebengithi azama ukuyibheka uma ama-business plan information ngokwakhe ama-business plan iningi yatholakala endaweni eziningi zikahulumeni kodwa sengisolo ukuthi umuntu osacabanga ukuthi i-business plan is not rocket science number 1 number 2 i-business is about providing solutions la ma-solutions ke bese abantu bethi hey mina nathi kade ngangifuna sengiyitholile la ngizoyithola khona sengizoyithenga i-solution ke leyo ungabheki i-business ngokuthi ungaqali ngokuthi ufuna ukwenza imali qala ngokuthi uzoprovide i-solution le solution izokwazi ukuthi wenze imali
yazi ngibheka nje usakhulu maphakathwayo ukuthi lento i-business plan ibalulekile ukuthi ungavele nje uthi kuba nakho unayo i-idea yento ofisa ukuyenza ebese uvele usuhlela phela ku-business plan kodwa kubalulekile ukuthi ke yenza i-research yakho ngokwanele ukuze ungagcini ukukhala ngabanye abantu ugcine ukukhala uthi awuhlezi siwabhala ama-business plan awaphumeleli kanti wena umuntu olekhaya ukwenze i-research
kakhulu kabi maphola abantu ukuthi i-research iyona ebalulekile and i-business plan ayingaqali ngokuthi ufuna ukuyoboleka imali ungayenza i-business plan uthole ukuthi mhlawumbe uyakwazi ukuqala ibhizinisi yakho ngaphandle kokuboleka imali kodwa ebalulekile ukuthi yiba ne-plan ufuna akuyinto umuzo ngiyangibona nathanda ukudrive yomuntu batuba umuzo yomuntu batuba uyuplan ukuthi ngizomuntu batuba kufuna ngibe nemali ama toll gate ngibe nemali ka petrol isikhathi kufuna ngisuke ngaso ukuze ngifike ngaleso sikhathi iplan leyo nase business iningi iplan iyafuneka awumane ungene nje ngeke umane ufike ungene emotweni uhambe ungena imali ka petrol ungena imali ama toll gate ungazijokozana nemuntu batuba business plan akube business plan ento ufuna ukuyenza bese ubona ukuthi ngoba usuqeda i-business plan ungathola ukuthi mhlambe mina you know 50 rand le plan le ifuna 100 rand so sokufuneka manje ngiyofuna uxhaso luka 50 rand nalolo xhaso phela awuqali uqala ukubheka ukuthi ikuphi la ujwayele ukuthi uthole khona imali kalula uthole mhlambe unomalume wakho noma umzala wakho ongakunikeza le mali or nakhona uma ufika kuyena uzofika usuyiphethe iplan noma abisengqondo noma kuzofika usumchaza ukuthi malume omzala nathi into engiyibhekile sengiyibone ngicwaningisisile umzala kumele imali ngempela uzothi awulethe ngiyibone lento yakho usefunani lapho usefuna leyo business plan kuyafana noma usuye endaweni zokubolekisa imali into efanayo leyo engisho ukuthi ke kubalulekile ukuthi uyenze i-research kakhulu ngoba usho maphola uyenze ucabange yonke lento ukuyenza kahle uyihlele kahle uyiphuphe uyithande futhi ungathi ngoba uzokwenza into ongayithandi kusho lapho you are setting yourself up to fail. Lokuzwa uVibe FM ngiyangibona laba nabahlala kude la uVibe FM ungafika khona ngiyangibona ukuthi bayafika ba click balalele kodwa ke ku Facebook la ku YouTube ngikhona uyakwazi ngiyaphendulana futhi aphandle baba uThotho umbuzo into engazi ukuyiphendula ngiyasho ukuthi hayi angikwazi ukuyiphendula le kodwa ngikhona ngiyazi nami uPhola ngiyangubone lapha. Zakhele Kumete noma at Zakhele Nomix. Zakhele Nomix na ku Facebook na ku YouTube at Zakhele Nomix. Ngilapho ndoba polo. Yabona amapolo abangithi yabona akubalaleli ngithi hayi asiwakhele amabhizinisi asalindele ukuphiwa izinto asizenzeleni. Ngiyabona.
Thank you.